Devo anche tu. Arrivo la tatuambele. Na wenye ne saka yuko ndaba hakantu bazoguma bibukirako. Esi se uvanga wa mbere wa kabiri. Be face. Arimo. Arimo. Arimo ngonda kwita ngo ichima na ifatanirije. Namubona. Ariho na mutima.
Numero you beshi yabantu bakomeye bonanje da komeye generale vaiste desire paye na ministre wa mbere naba ni beshi kanta no nanzi o naba ni beshi kanta no nanzi yo so mi so mi sorry, mommy sorry, my family sorry, I'm very sorry, daddy sorry, mommy sorry, my family sorry, I'm very sorry. Utuma uri mu ndirimbo murakumva, utuma uri mu ndirimbo murakumva, muri tayari,
so kuvuga amajambo no gukeza ugaruka gw'inkerebuzi
Munga kuza rero tuzobitunganya neza tuzohera mu ntara ihiganwa rihere mu ntara ibe mu ntara gushika tuzavuye ku gihugu kugira ngo tuzeze tambuka ku ntara yabaye ya mbere nyere butsi zabaye za mbere ni mu ntari tuze turahiganwa uki higanwa ryiza n'iryo rituma twese twimvira tugatera imbere ndakenguruke cyane abateguye uru rubanza ndabashimiye cyane kuko babanje kuzunguruka kandi mwese ntimwari muzi yuko bariko barabaporosoma ntimwari mubizi kubona rero barashoboye kubona mutazi ko bariko barabaporosoma nuko muri nkerebutsi koko kandi abatabaye abamere ntibashavure ahubwo ubunyene namwe muce mutangura tutangura ubunyene nk'aha turasubiye gutegura ubundi mwaka ukurikira nicyo bituma abategura urubanza ndabashimiye cyane kuko mwazanye n'abaryoshya urubanza abaryoshya urubanza uyu munsi ni ukunezerwa si iby'amajambo none rero nicyo bituma bakiri ko barategura bari bavuze kajya gashimwe aba rero babaye batatu ba mbere nshaka ko nzobibonera amaso mu yandi turiko turayaga kuko uwa mbere azoruka gashimwe uwa kabiri gutyo n'uwa gatatu tuyage kugira turage tutadufasha abandi kugira ngo bace batera iyindi ntambwe badusige mwebwe mwari mukiri mu ntangamarara murumva yuko ubu nimwe muciye mukwega abandi kandi burya umukinnyi mwiza ni uwurema abandi bakinnyi inyuma yiwe muba akarorero rero abaryoheje urubanza nabo nyine byaryoheye cyane ndabona yuko ari byiza cyane none rero nabo nyine ntibogenda uko hariho batatu ba mbere nawe nyine nshaka yuko ndabaha akantu bazoguma bibukirako esize uva ngo uwa mbere wa kabiri bface harimo hariho nkunda kwita ngo icy'Imana yifatanirije namubonye hariho na mutima aba rero nshaka yuko bagira bereke nshaka kubaha akantu kazotuma badasubira gusoma akaboga ya nzu y'inkwavu navuga y'akarorero ya mbere ijamwo akazu kamwe kamwe karimo urukwavu rumwe kajamwo inkwavu icyenda nzokabaha kajya akazu kagubwo miliyoni urenga harimo n'inkwavu mwumvise Eric igera kuri ishuri urukwavu nzokabaha kuzuye umwe wese kugira hajya mu rupangu muba uzoshika uterekaho gusa baze bararaba hamwe mubereka muti abagenzi baje kuraba ugacubaga agakwavu nimuze hano rero namwe tukadufatana agafoto hanyuma rero ubundi munsi nzoca natuba ko nazahita ujya tuzu rero natubaha twuzuye inkwavu nzobaha twuzuye
Thank you.
Nava Kenguru Pieta.